Twagiye turaca hagati mu gisagara cha Bujumbura no muri quartier asiatique twasanze abana batari bake bamwe mu bariko barasaba amafaranga bajyamye mu barabara abandi bariko banwa kiyabira mutwe ari chokol misanzwe ho mibirato bamwe muri abo bana bakavuga ko baje mu barabara kubera ubukene abandi nabo bakavuga ko abavyeyi babo ari bo babatuma
mama injiruka kumugwa ko acambira ngo tinze kondra manina yabura ngo nahe Mama, I'm going to go to the house.
Avuga ko ubuzima babayemo butoroshe ngo nabajeje umutekano iyo babafashe barabakubita canke bakabasubiza iyo baje bava ntacho bimara kuko bisanga basubiyeyo kuko ibibazo biba byabateye kuja mu barabara bitaba byatorewe inyishu
abapolisi bo baradufata bakaduye inkoni bakaturekura cyangwa bakagufunga kwezi utaje
abavinonyi barabatana n'abavaruguru Twace tuzirana na mukuru wanje
bagasaba leta ko yogira ico ikoze bakava mu barabara bakaja ku ishuri nk'abandi bana ngo kuko nabo nabana b'igihugu
dusaba dusanye ko twova mu barabara nyene tukaja mu ishuri nyene nk'abandi
umfasha nk'ibikoresho byo ku ishuri nk'ava mu barabara nkaja ku ishuri
na rero bakaba batibonekeza hano mu gisagara cha Bujumbura gusa no mu gihugu hagati hamwe bakaba bariyo